anthu ochita malonda ndi ofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko. Komatu anthu ochita malonda awa amakumana ndi mavuto osiyana-siyana. Mavutowa ndi monga kusowa kwa malo abwino ochita malonda zomwe zimapangitsanso kuti anthu ena adzigulisa malonda awo malo osavomerezeka. Mtauni ya Limbe, anthu ochokera m'madera osiyana-siyana amakumana ndi cholinga chofuna kugula kapena kugulitsa malonda awo. Komatu malonda amayenda bwino ngati anthu ali ndi malo abwino ochitira malonda awa. Choncho ndikofunika ndithu kukamba zakufunika kokhala ndi malo abwino ochitira malonda. Monganso akhalira malo ena, zipata za tauni ya Limbe ndi zodzadza ndi anthu ochita malonda pafupifupi oposa 30,000, omwe amachita malonda osiyana-siyana zomwe zimapangitsanso kuti mayendedwe azikhala ovuta. Nyumba yochitira malonda yayikulu Pacific Towers yamangidwa pa mtima pa tauni iyi. Nyumbayi ili ndi zipinda zochuluka zomwe ochita malonda adzigulisira katundu wawo osiyana-siyana. Malinga ndi Ashakiu Ismail, nyumbayi ili ndi zipinda zambiri.
Andine Shakil Ahmed Ismail, dzina langa limene lili. Ndine amene ndamanga nyumba imene ya Pacific Tower. Nyumba imene iyi ndithu ikupanga accommodate zinthu zambiri zimene zoyenera ife Amalawi kuti tigwiritse ntchito pozoyenera zathu pasiku ndi siku. Ndithu tili mashopu osiyana-siyana, mavariety osiyana mashopu amene tiyenawo pano. Tili mashopu akuluakulu, tidzakhalanso ndi shopu imene akuti Mitco, imene izigulitsanso ngati za nyama choncho. Koma ambiri ndi Amalawi adzathu amene apanga buku mashopu amene wawa magulitsa. Kwinako mafloor osiyana-siyana tili ndi 6 stories imeneyi, yonse ufuna mashopu, tikufuna mavendors abwere mwamba muno. Tini marumu oyenera iwo kuti abwere muno pantengo ochipa kwambiri umene awika pantengo umene ukumata mangira manyumba amene wawa.
A Ismail ali nyumbayi ili ndi zimbuzi komanso mipopi yokwanira pofuna kuti mukhale ukhondo.
Ndithu matoileti floor ina iliyonse ili matoileti ali mapeyazi azimayi padera amuna padera. Ndithu matoileti oyenera kwambiri, magesi alimo muno, madziso alimo muno.
Koma ngati anthu angamagwiritse ntchito nyumbayi, ikhoza kuchepesa anthu omwe amayala katundu awo mbali mwa misewu. Anthu ena akuti nkwabwino kuti eni nyumba zoterezi aziganiziridwako kuwachepetsera misonkho yomwe amapereka pofuna kuti mitengo yawo ya rent izikhala yofikirika kwa Malawi. A Robert Mkwezalamba ndiwapa mpando wa bunge la Malawi Black Economic Empowerment ndipo ati malowa athandiza kwambiri kuti katundu wa ogulitsa azikhala usamalika.
Ndi nkhani yabwino kwambiri kunena kuti ibweresa tinganene kuti bata mu town ya Blantyre. Ndi ndondomeko yofunikira chifukwa chonena kuti ipereka ulemu kwa anthu ogulitsa malonda chifukwa chonena kuti kumapanga ma business awo kawirikawiri zimakhala zovuta. Mtengo wambiri mwina mwaonongedwa koma alongeza katundu cha business ikati wakatsekera kunsika pena abedwe pena asowe kumaona wakamangira plaza ndi kudalisa ndi malo ake ndi rumu yake yomwe azikhala ndi maki yake nkutseka komanso zibweresa ukhondo mu tauni yathu ya Blantyre chifukwa chonena kuti pamene tikuchita malonda petu kwa gulantu pambali mwansewumu katipeza ninthoji timangotapi napaliponse. Koma tsono amene ali pamalo ovomerezeka kuti mwamba kapenanso mu building yodalirika ya smart ndi kuti zipangisa ukhondo nafe kuti kapena tizisamala makoko kapena makavala zimene tikugula zija titaye mapini amene ayikidwe mmalo amenewo ndi kuti tikupitisa pasogolo ukhondo wa mzinda wa Limbe komanso dziko lathu kuti zinthu zathu zigulitsidwa mwadongosolo malo a ukhondo komanso mosamala zachilengedwe ngati njira zina zofunikira.
Koma nanga wachiri kwa nduna yona za maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko cha m'madera a kumidzi Harima Daudi akuti chani pasa chitukukochi.
Nyumba ngati zimene zomwe wachulazi nzofunikira kwambiri mdziko lathu la Malawi monga mukudziwa kuti mavenda kungopezeka pena paliponse mtawa. ndi matau na tu sabmane da ukombo kwa pena pali busuka bida ampa gulisira bokatunda kubera kwa nyumba ngadzimene izizo zipangitsa kuti amena magulisa katunda onta won apeze kuti gulisira mawa moto zvese zvichitsa kuti matau ni mwatu kale matau na au kombo izizo zipangitsa kuti kafuna china chichi sikapena kutolya misomo sizimavuta ikwetidzo kuti anthosa imbali moto tolya kwa misomo kwatu sosukara kuvuta izinzo funikira kwambiri kuti titapanga kuti tsiku lino rasa malawi kena pali posi pakali mafacilities manyumba ngatamenewa kuti anthu kugulisa katundu azikhala malawa moti tikamaenda madera mwanza tumaiko anza tumaona kuti mavenda amakhala malawa moti magulisa katundu awo izi ndizofunikira kuti nafesa malawi titengerepo tifunzire mwapanga anzatu kuti nafesa tikhale malawa moti magulisa katundu kuti mizinda yathu kuti pasamapedza kuti pena pali posi pali balala anthu magulisa katundu plasiso mizinda yathu ikamatero izipeze kuti ikhaya ukhondo wabe mfuwa chiri chosi chimakhani poyambira so osakamakaunjikana malo amodzi magulisa zimbiri modzi ndiye anthu ofuna kugula unaso azolowera azipita aziyatsatira apake ngati zomwe ambapanga maiko anzathu izizo tikayamba ndoti aliyese atsatira kunguli malondawo ineni ndingopepha mtundu wa malawi kuti tindiyambe fechi chosi chimakhani kuyamba tikayamba tiona kuti zinthu zathu ziyamba kutiyendera bwino tikatiyambe ndife ya malawi tiwamonga mudzi wa malawi anzanga dziko lino ndilathu palibe mene angabwere usapanga zaukhondo kudziko kuno ndife inati ya malawi tiyambe ife kusamalira dziko lathu la malawi obwerawo azizatithandizira izi ndizofunikira zoona nangasi aliyese akamapanga chinamafunabe kuti apempheka ngadye kuti athandizire mbali inayi ndife ngati boma tikuyang'ana kuti kodi tikuzathandizapo bwanji koma ndi chinchoti ngati boma tachilandira anditifuna kuti ngati pali anthu ena asati maganizo oterowo abwere ndithu tithandizane ndi boma so boma paloka sindakwanisa kupanga china chilichonse nthawi imodzi timafunika anthu abwere gwerani manja kuti titukire dziko lathulo la malawi
chifukwa chakuti nyumbayi ndi yayikulu yomwe izitenganso anthu ochuluka pochita malonda awo osiyanasiyana nkhani yachitetezo ndiyofunikanso wachulikwa komishonala wa polisi yemwenso ndi officer in charge wa Limbe Police Station a Gladson Chipumpula ati iwo atsekula ofisi yawo mnyumbayi pofuna kupereka chitetezo pa malowa.
Ine ndine Gladson Chipumpula, deputy commissioner wa polisi komanso officer in charge pano pa Limbe Police Station. Ife a polisi tinaona di kuti ndibwino kuti tigwire ntchito ndi ya Malawi popereka chitetezo pamene Mr. Faizo Abu anamanga Limbe Towers imene afuna zichitamo malonda atabwera kuti mwina tigwire ntchito pamodzi ife tikhaleso ndi ofesi yathu mu nyumba imeneyi tinakombera kwambiri chifukwa sitingakhale ndi kukwera pa chuma pa dziko ngati palibe chitetezo ndiye ganizo limeneli naona ndi ganizo labwino kwambiri chifukwa anthu amene azibwera muno mu Limbe osati amene azipanga malonda awo mu Limbe Towers mopa koma onse obwera muno mu Limbe akhala ndi chitetezo chokwanira chifukwa polisi yathu taphunzitsa bwino mmene akhozotumikirira a Malawi tapanga build capacity yawo chifukwa sitingofuna kukhanda apolisi chabe koma apolisi odziwa ntchito yawo amene popereka chitetezo chizisangalatsa amene atilemba ntchito ndi wa Malawi anthu tupakufunika kuti mmasiku ana asinthe maganizo awo anthu sangalembekezere kutukuka pa chuma ngati palibe chitetezo anthu ayenera kuti apange appreciate ntchito imene apolisi akugwira monga ifenso tikuthokoza anthu amene akubwera kuti tigwire nawo ntchito ngati amene amanga Limbe Towers ndi nthawi yabwino ngati a Malawi tiyang'ane chitetezo ngati enabla ina yothandizira kuti masomphenya athu ngati dziko la 2063 akwaniritsidwe ndipo tene atilemekezane aliyetse pa ntchito yake kuti pakutero pamodzi tikhozotukuka ngati anthu a dziko limodzi dziko la Malawi limene kuli kwathu
kupatula kukongoletsa tauni malo ngati awa ndi othandiza kwambiri kuti anthu ochuluka azipeza malo ochitira malonda pa malo amodzi izi zili ndi kuthekera kochepesanso anthu omwe amagulisa katundu awo mbali mwa misewu zomwe zimapangitsa ngozi anthu ena analowa kale mnyumbayi ndipo akufotokoza
ili bwino 20% ma movement ya anthu at least it's easy it's accessibility anthu akumalowa ndi kutuluka mwa izi zazi mai makamaka ma cosmetics ngati zimene mukuona ndolo ma lipstick
dzina langa ndi Charity Msisya shop muno timagulisa zinthu zosiyanasiyana monga zovala za abambo zovala za amayi za ana atsikana zitenje, sapato, nditi nantina tambi nito siana siana. Ndi matewira omwesu. Ubwino gulisira mushopu, ndonena kuti nkani ya nyengo, ndoti muntu umakala kuti we uli babwino. Taya mvula, songa mapeseke kuti mwina kutawa banja baja, maka kala bakonde, kutani. Kumano ukakala mushopu, umapeseke kuti anthu ama kuzolowera amaziwa kuti akuda mena magulisa zakuti aja, tikabe zaka maluka kupa kuti mushopu. Ndeo mataso kala ndi makastoma la uti ogwiriga eni aja, wane noti sanga makufutikiri, wasiana ndi mtu wa banja. Mwaji sanzo ngati mene mmacho ka banja ako, mwaona kuti building ino, ndiyo zungulido kwa mbili ni mavenda, yoka ino mwina so mulindi mwose munu. Imene ina pesika kuti ya zungulido ndi mavenda kwa mbili, oya la banja, ndi inoyo. Ndezima pesika kuti katundu amene tili nawe ife muno, ama kapeze suta li banja. Nde ya banja acha, sama lipira tina jiri jose, kaya nsima zwa ngata site sama lipisa uje niji, ya site iji. Ezi, kumano ndantoti sa lipira tina jiri jose, papina ife muno, tima lipira zambiri, tilipire lenti, tilipire kandiku site, tina jiri jose, chokuza nende mtu wada bagi ba business. Kwa pesi kwa tufetu kubanka zimene zichazo. Kumanza tuwa mena alibanja, nda jota ama unkalori otawa tawa. Ndeye kumano ama pesi kwa sokuti zimuza wa kuzi chibisa kwefu. Kwa mena feo sitinga kwefule kwa mbili, fujone no ditu wafunote tupese profit. Yoli pila anchito, iweo soweka usilipide nga tumutuwa business. Kumaso ulibile building ino.
Dziko lino, ndibwenera kumamanga nyumba za mtundu Monganso mene maso mpenya tsiko lino a 2063 ya kufunira, kusiana ndi kumamanga zinthu ngati zili mzaka za ma 1950.